Manire, copa masica fura manga muchifurire, kombi yakatota pasi ndinochinda totere. Choye kumberi kwacho, ainenda kutorwa dziweni, neamazo ndita kumashure kwacho. Mukuda papi pacho, pasvika vana avo, siyai vana mobva mangomisa kombi yacho. Mukwasha ndazokupa yakawandisa nemistake, kame nokuti ndazviita sei. Ambuya, ndakwisa imese nemakweni.